and Josie. And all praise our kaita taku wahine. No reira, humai te pakupaku nui, te wai hirere!
Katoa. Give that man who's doing, or he's easy. Nā mai a ipo, nā ipo ka hurangi, nā tō katou.
Hitu nā pāwesu, hesi a hō.
Tira pa mai, nai pa kahurangi e tira pa mai.